dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turongera duterera amaso mu Burundi turebe ibibazo bitandukanye bya politiki n'imibereho y'abantu ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu byijwi ya Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge mikroni yawe
kuva mu ntango zo mwaka wa 2020 yo mu gwisavya kujerejwe kumanya kuri n'kunwanisha barundi watanguye kuzura isigarira by'abantu bishwe kugeza ubu mu ntazi tandukanye aho maze guca umaze kubona isigarira birenga 15,000 by'abarundi bagandaguwe gusa mu rwimo rw'1972 ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi umukuru w'umugwisavya Pierre Claver ndayicariye arasigura icyatumye we n'abandi bakomisari bihutira bakanaha agaciro abishwe muri uyu mwaka bagasa n'ababaye birengagije abishwe mu bindi biringo ahari amashinga mateka gushikiriza no gusigura icegeranyo cy'umwaka
ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazite igihugu cyose umucanu urarandagata amaraso y'inzira karengane araseseka nuko ibyabona baba bapfakazi impfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana intambwe ishimishije imaze kuboneka umugwi sever uzokwegeranya ibyabaye n'ingene byagenze hanyuma usoma amategeko y'igihugu na mpuzamakungu utomora ingene ibyabaye mu 1972 byokwitwa bimwe abazi igifaransa bita qualification juridique des faits
naho mu gusaba bavuga ko utaragera aho izina ubwicanyi bwo mu 1972 uwahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya abona ko atawodeha kubwiteho nyabwoko nubwo yemeza ko atapfuye abahutu bonyene ibi yabishikirije mu biganiro n'amahuriro inama nkenguzamateka imaze iminsi itunganya no ku munsi wa gatanu w'indwi bikaba byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura
tugiye kubiraba tukavyiga neza dusanga amaroregwa yakorewe Barundi muri iriya myaka y'igihumbi kimwe n'1961 na 1961 gushika mu 1972 ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1972 na 1972 ni leta yari irongowe na president Mikhail Micombero ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'abarundi hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kuba bavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Micombero nabo bari bafatanije bari bakuye navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa n'abarya bari bateye muri ya muri ziriya ntara z'ubu Urumonge Makamba Bururi mbere no ngaha muri Bujumbura ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero n'abarya bari bateye ngabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta wo n'umuco wa kabiri ariko hakaba umuco wa gatatu ngirango rije no kwita kandanda habaye rero ihonya bwoko ryatwaye abahutu rikari ihonya bwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongo y'igihugu
Charles Nditije umukuru w'umugambwe Iprona ishami ritemewe n'ubutegetsi bwa Gitega akaba ari no mu banyepolitike binaribonye mu Burundi mugabo we yemeza ko mu Gisever uryanisha abarundi aho kubunga atanga bimwe mu byafatira ko mu kubagiriza ivyo
bambere hoho itegeko liugenga ritwagyumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD ikiri rubanza abishaka yeze abo yishakiye ikinovuga nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanye bw'agahobero bwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashe cyane cyane 1972 usanga berekana yuko mengo habuze ubwo kumwe bw'abahutu abahutu no bishwe gusa abatutsi bapfuye 1972 ntaco bavuga ko abishwe 1988 na 1993 reka nababandaje bishwa kuva mu mwaka 2015 abose mengo na ugumizwe n'inda y'ingoma ugasanga rero uyo mugwi severe wihwabira cyane cyane kuzura bisigarira by'amagufa y'abishwe rino na kabiri kwerekana yuko ari abahutu gusa ukamenga abatutsi ntibapfuye ukabona cyane cyane udafise n'ubuhinga bukwiye gukwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo irimo na kabiri canka 1993 murumva rero numugwi uhengamye numugwi uteranya uravye ibyo bavuga uravye mbere n'ivyibutso bubaka bubaka ivyibutso byerekeye abahutu gusa uravye kuri kaminuza uravye n'ibyubatswe hijya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye ibugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ivyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranwanisha byongeye kugira ngo uyo mugwi ushore gukora unwanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nosanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke abimigambwe icuditse nka ndayicariye muraza marugo yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimye rero kuvyo yakoze ibyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari bitanjwe mu masezerano y'Arusha twese tuvyumvikana kuko nabivuze barakuyemo ubutungane kandi bwari burimwo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu atabo begamiye abantu badatemi ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itami ku ijambo iri mugenda mu kwa CNDD-FDD
Imishikizwa ndetije birashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Genocide Canada asanzwe ari n'umuhinga yanonotse ibijanye na Genocide abivuga afatiye ku turorero tw'intara yakozemo amatohoza ibiziga by'abatutsi hamwe n'ibinogo batawemo byitiranijwe n'iby'abahutu
si karuzi gusa urashaka umuntu yoshira ko no muzindi ntara ariko ahereye ikaruzi kubera ariko bitwa ngo batoye ngo ibisigarira ngo byinshi bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kugishimikira ko kubera no kugira ngo bahahera kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sans méthodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga zimanganye ibikorwa bibi by'akabikabisha cy'abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frode byatwa ico gihe nayo yashinze yo CNDD-FDD yahaya ko kazi ka sever abo ba sever bariko barakwiragiza binyoma bitumwe bariko bandika kahise ku Burundi si yahorera ikaruzi gusa nico kimwe inkuru turonka zivirya nino ndabaha nka karorero ku commune Kiremba mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nibyo ngo kuteguriramo abajya babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nibyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubejo bundi igihe severe ije bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 72 nico n'ikindi kimenyamenya igihe rero umugubu ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumba ko yoba ariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumba urabesha urateranya kuko habaye harava ico cugufobya ukuri ico gufata abishwe bazirwa kugaho gabatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1993 bakabitamo nabahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cukudindiza cugutuntuza abo batutsi bashitse ku icumu baba basigaye batagira uwo baririra kukubera iyitwa ni leta iyitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri ku byabaye kubabo bishwe bazira ubwoko aha ntasubira nkabaha ko akarorero kukajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri commune Nyarusange none murama bararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangiye gushinga severe abo umurwi wa severe wagenye abo leta yagenye kandi urumva yabikoze bibona ni babandi nyene bica abatutsi 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi abari bo bagena mu murwi ho ku gutohoza mama wanje ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawimene gihute ahubwo agerageza gukora uko bashoboye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana twushura kuri no muzindi ntara zose mugiye mu mata mu ntara yo mu manuko naho nyina bona kubahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu barafata ido nido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ibyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakoregwa abahutu ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo hariho ngo abatutsi ngo bakenya ngo bishwe ugaca usubira no mu rumonge no ika no muzindi ntara zose ingiro nimwe no kuvuga uburyo bakoresha mu kushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo nibimenyetso byinshi iyo rukwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo babahutu kugira abazimana inkunye bwo byakore abatutsi bakateba bakatanga ibimenyetso byinshi ariko bageze kuri abatutsi bagaca ko barengana
nditije wasanganya yabona ibikorwa byari bikwiye guhagarikwa
CNDD-FDD igomba kwerekana akabi yakoze haba muri 93 murazi yuko nyuma yaho bagandaguriye Perezida Amerika Ndadaye bace birara mu batutsi bagasasika n'abahutu batavuga rumwe na CNDD-FDD abo barabagandaguye nakamizwa n'inda y'ingoma ntibavugwa umengo ntibapfuye amwe beratubwira yuko nivyo biziga bazura bace babisipa bipoperanye kuri bitwe ko arabapfuye 2002 andi twibagiye aba gandagwe no bakiriko mwaka kuva mwaka 2015 Petero Nkurunziza yagikiringo cha gatatu ibi rero byerekana neza na neza yuko severe dashobora kunywanisha abarundi ahubwo irikira bateranya byongeye ibihe turimo ntibikundira uwo mugwi gukora kuko ubwicanyi kunyuruza abantu iterabwoba amacakuri yigishwa ibyo byose bituma abantu umutima utarema ibocobora yo kuvuga ibyabaye ku mugaragaro batinya kugandagugwa nico gituma tuvuga tuti byose ntikuzobisubiramwe kuko uyu mugwi nta neza ndakumwanisha abarundi uri kurarondera kuko utamikwa ijambo na CNDD-FDD wakora ibyo CNDD iwutegetse
ikacifuzo na Nkurunziza twahasa Jenoside Canada aragishigikiye
ikintu cyo kugwa ubwa mbere si ukugisaba iyo leta gukora urumba ntihorirwa n'inzoka ngo bitware ku isato dushobora kuba uriko urenganywa na severe ari iri kifuzo kuri izimanganya ibintu byose byerekana aho bwo kujya kuri abatutsi hanyuma ngo tumwire tuyisabe yuko ariyo ikosora igikenewe nuko ibyo bikorwa byohagarara buno nyine bidahagaraye naho abuvyeye gahereye ku Barundi n'abanyamahanga bo babibaza ko hari ibikorwa byiza biri kubera ko bakamenyeshwa yuko bitagira akamaro bitagira agaciro kubera byakozwe mu ntumbero atari yo kumenyekanisha ukuri
Uganda yicariye yaramutwe mu gusevera ko kumenya ukuri no kunywanisha Barundi asigura ko atakindi kintu na kimwe kiburaje ishinga atari kumenya ukuri no kugeza aho Barundi bose bokumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugusevera uri kurashira ahabona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu bino kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa Sever nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji wose nkuko ta bwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
Maître Jean-Dieu Bigirimana nawe wo mwishyirahamwe Tournons la page Burundi asanga hari ibintu byinshi byirengagijwe hejuru y'uko mu rwisa vert uzuri bisigarira by'abantu bishwe atabuhinga ukoresheje bwo kumenya ibiringo bikiwemo
dufatiye kunyifato y'uwurongoye biboneka yuko bariko bakorera inyungu z'umugambwe CNDF dede kandi cyane mu kugerageza kurondera ingene bavuga ko 2002 hakozwe ihonyabwoko ry'abahutu bakibagiza ibindi byose byatumye haduka ikiza c'2002 ni kuvuga byaba ibi inama nkenguzamateka irikikoresha wahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya byaba ibyo bikorwa n'uwo mugwi Sever biboneka ko byose ari nk'ibikoresho vya politiki mu gamu CNDD-FDD uri kurakoresha kinacho kibonekeza kinatangaje ni ibi bijanye n'uku zura ibisigarira by'abantu bagibaraganda gugwa mu bihe bitandukanye kuko birahambaye yuko ibintu bijanye no kuzura ibisigarira by'abantu babahambwe mu binogo rusangi bikogwa koreshejwe ubuhinga budasanzwe kandi ubwo buhinga tukatuzi yuko mu Burundi atabwo dufise n'ivyumvikana ingene umukuru w'umugwi Sever Pierre Kavenda yicariye shankaho bakorana bashobora kurabisha ijisho bakaca bamenye yuko bisigarira vy'abantu bari ko barazura kumbura livyirindwa na kabiri 93 vya 98 vya mu 2000 vyo mu 1865 kumbure no mu 1923 ku ntwaro y'ababirigi bisigura yuko uno munsi hari kibazo gihambaye kijanye nabo bantu birwa barazura n'ibyo bisigara birwa barazura bakabizura ta buhinga bukoreshejwe
padide de gaya muremye umuhinga yake politike akaba nabanyene yarabaye mu komiseri ba Sever kwibutsa ko abantu bakuye kwirinda kwama bagiringereranyo y'ibihugu yemeza ku kibazo cyo Burundi cyiza anagaruka ku rubanza rw'ahoze yarongoye Burundi mereke aho ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu by'umugwi Sever ubwizo gukorera ko
nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Uburundi si Rwanda, Uburundi si Tanzania, Uburundi si Republika Demokratike yo muri Kongo, Uburundi si Burkina Faso, Uburundi n'Uburundi nakahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tutokatahura tuzagutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo byo mu 2025 byo mu 2020 n'ibindi n'ibindi. Yemona Uburundi buri ko bukora politike bwafashe. Burundi bwafashe politike yo la souveraineté. Ibihugu byinshi byafashe politiki ya souveraineté rero haraba de conséquence icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi baravyemeye nibijye ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyine cyo barapedanda daye haraba Burundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoka ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kubari ku butegetsi utikoki ugiye kuraba uvuze ngo arusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rwa rero rwatumye abantu bafata inkoba bakaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri arusha nta kuntu rupfu rw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunga tucumvikanire ko Mekio Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya babigize umukuru w'ibiro bihukuru by'intwara miheto yarazwe cegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije uwo maze uti kuki babigize uyu munsi ni by'abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politike umuntu araba agashyira ku munzani uyu munsi mfise ingufu zingana iki ejo mfise zingana iki nibaza ko ababa bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyo gukorwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi bavuga bati turavyizo dufise ubu twobikora bacha barabikora nuko politiki meze sivyi Burundi gusa nuko bimeze
ariko umunyamategeko bigira imana abona ko muri kino kiringo atakura Burundi ho mu kitandukanye bashobora kwitega ku mugwi Sever acana cyane ku itegeko rigenga yahinyanywe mu 2018 ryawatse akanovera inavuta izindi nzego za uterineke harimo umugwi impanuzi wa jambo wa ONU
bari ko aragomba guhata kahise ku Burundi ngo bemeze amakungu bemeze abarundi ku nguvu y'ukindi na kabiri hakozwe ihunye bwoko ry'abahutu bakaca bageza ngaho ko atakindi cyakozwe tukanibaza yuko uwo mu guturavye umuvudu kuri ko kuri ibyo bintu by'irindwi na kabiri nibaza nibamara kuvuga bati bakemeza bati iri runda kabiri hakozwe genocide ikorewe abahutu umengo iyo severe akazi kayo izobigahejeje kanatsinda turazi uko abatwara Burundi no munsi abo muri CNDD-FDD abatari bake baciye muri za Frode bushanke bigeze ko bajejwe amabanga shanke mu majambo make barafise ibyo bashobora kubazwa mu byaha byagira ko gwe Burundi cancane 93 n'imyaka yagira kurikirana no munsi byogora yuko bicira imanza bavuga kuri kuvyo bakoze turazi uko batazigira bashobora kuvuga kuri kuvyakozwe mu kibimba ivyakozwe buta ivyakozwe uteza n'ahandi hatari hake hashobora kuba hishwe abatutsi kuko no munsi kubera imvu za politike bagomba kuvuga yuko ivyaha vyakozwe muri kahise womengo n'ivyaha vyakorewe abahutu fagika ko 72 ivyo rero bikari ibintu biteye amakenga vyari mwibwizwa shingiro rya 2005 ryavuye rifutwa n'umugambwe CNDD-FDD muri 2018 baravuga neza intumbero n'intambuko uwo mugwi wisunga ufata kandi uwo mugwi ukaba wategerezwa gukorana na sentare idasanzwe ku Burundi ariko iyo sentare turazi ko atabazo kwigira bashiraho ikindi umuntu atakwibagira kuvuga gihambaye nuko mwibwirizwa rya 2014 haratekanywa umugwi mpanuzwa jambo mpuzamakungu urimo abahinga batandukanye bashobora gutanga intumbero bashobora gutanga ivyumviro bashobora gufasha umugwi mu kazi kawo muri 2018 umugwi wakiye bawufuta kubera badakeneye yuko hari abandi bantu atari mu CNDD-FDD bashobora kugira icyo bavuze kuri kubera ko guno munsi ikindi na cumi natokwibagira n'umugwi uri kurakora mu bihe bidasanzwe kubera iki kuva 2015 Uburundi bwarinjiye mu kaga bwarinjiye mu ngorane za politike zaturutse ku kiringo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza ikiringo cahonyora ibwirizwa shingiro kigahonyora n'amasezerano y'Arusha kuva ico gihe twarabonye abantu bicwa twarabonye abantu batari bake bangazwa hari abantu batari bake bavundiye umunyororo uwo mugwi rero utohoza ukuri ufatiye mu bihe nk'ibi birumvikana yuko atakintu ciza ushobora gushikako hakurondera ukuri hakurondera kunywanisha Abarundi tubona igikorwa seve kirakora arugu huvya amatohoza yotuma tumenya ukuri kunigira mu menshi ukuri
ntibantunganya yakombwe ku butegetsi mu gihumbi kimwe 1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 mu ikambi y'abatashizwe izabo ahitwa Bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati asaba ko hobaho ukuri kuzuriza bose nata ubundi bwicanyi nawe nyene na bumwe yagaruka ko atari ubwo mu gihumbi kimwe 1972
kwita ubwo bwicanyi amazina akwiye dushingiye ku kugene amabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi abivuga eka n'amabwirizwa mpuzamakungu mwumvise ko navuze yuko jewe ndavye ibyo twagiye ibyo nagiye ndakurikirana mu byo nasomye mwumvise ko navuze cyane yuko ibyo ngiye kuvuga bishingiye kuri nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa n'abaryo bari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihomya bwoko byagiriwe abahutu nibagiye kubabwira ko ari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ibyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'uBurundi no kubabwirizwa mpuzamakungu
umukuru w'umugwimo Rena ugwanyeho nyabwoko n'ibyumviro byaryo wagereranya ibiko birakorwa n'agahomera buntu wa izidakora usikira
mbere ubuho umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri kukoresha imigwi washizeho nka za Severe na za SMTB n'abandi kugira wikundwe wakaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko tuguruka amaso n'ubwenge benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe 72 mbega yemwe abantu ntibakigira isoni n'ubwenge mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye bamenya gute ko ibyo biziga ari iby'abahutu gusa bamenya gute ko ibyo biziga ari ibyo 72 gusa ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya 72 mbega ko ico gikogwa kiriko gikogwa n'abahutu gusa biboneka ko batwawe gusa n'inzigo no kuyihora bakagenda batangaza ko bemeje ihonyabwoko Burundi bagomba gucurubanza rumeze gute ni giki gushikubu kibabuza guhamagara abahinga baoni karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane kumugaragaro neza abakoze ihonyabwoko n'abarikorewe ubwo bwoba bafise ko guhamagara aho bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo babarakoze ihonyabwoko rya 72 buvaguki
ibije ha Hakizimana twarishira hamwe korone ya Frigwanya kimenyane na kamwana wa mama byitu guhuguza
turabona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko no mu gisevere uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi na gatakazi na muntu cyitwa dutera kamo kwa barundi bose botaha tugatera kamo ko andaye bakigwa neze batahutse tugatera kamo nuwogira icyo akora kibi ahungabanije mugenzi we cyangwa uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uhungabanye uwundi yitwajije iki cyanke kiriya duterwa mu gwaruka na cyane cyane kubandanya rubana mu mahoro mu mpande zose rusangira kabisa n'agahiye kuko basangiye ugupfa no gukira basangiye igihugu aricyo Burundi
mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize Gaston Sindimwo yari mu kandida wa Iprona yaramutse igihugu mu 1972 yamenyesheje kwikizwa mu gisevere ari binyoma
murazi yuko kenshi bavuga ngo mugamo zikane Iprona w'abatutsi twebwe tukabona itangazo rya severe rifise amahinyu ya politiki nicyo gitwa twavuze yuko mu gisevere ibyo washikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira Iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwica abana mbere arugwaruka amaranye amajambere rwa gwasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi cyangwa yagize ibindi nabo nyine nashaka kubibesha kandi sari kwinda kubibesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi uri kuburakuba mu gihugu ikinacu abo bavuga gutyo basi barabadasigana baragiye kwiyahura bagira inama yo kwiyahura bo nyene icyo rero ni ikinyoma cyambaye ubusa twe tubibona gute uno munsi Iprona iriko yinjiza abarundi bose mu moko atandukanye ni kugira ngo ujye mudasigana aho umuntu ariko aza muri Iprona bamubwira ati reka kwinjirayo niyo bishe so bakuru ntiyagira urundi mu rundi basubaye kubyinjiza umutima ngo severije ngaha kugira ingere kuyindi canke guhana abacanka abandi nico gituma mu migambi dufise amategeko agenga severe cyo kimenye wa mugwi CNTB tuzoyasubiramo kuneza y'abarundi bose
reka nare mu tugenda ku mana yari yatanzwe n'umugambo tabanya Claude mugira yitoze mu kibanza cya president yari afite ico cifuzo cyo kunagura mu gwi severe
umugwi ujeje gutohoza kuri kahise no kunwanisha barundi tuzunagura kuburyo ukuri kuja habona ukuri kukaje habona kuvyabaye amatohoza akamatohoza ashimike ku butungane kuko amatohoza sike kuma ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha ateza kuba ashigike no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanu arabagirirwa igigongo bagira iki gigongo inzira mugabo twayumvikanye twese sibikogwa by'umugwi severe bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyane nakonaje wendi mwo twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamo twese mu budasa bwacu tutaravye amoko duturukamwo tutaravye indara duturukamwo tutaravye imigambo duturukamwo tutaravye gitsina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'arusha
ariko umushinga amateka Martin Izabanda sanga ibihe byo mwijima mu Burundi buri ko nyabuna burabisohokamwo
ibyo bihe biri sombwe tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akavuga ati katubishire ku mugaragaro ukuri tukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanye b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanye b'abahutu identite y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bakiza kumenyekana
Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ntiyemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi hubugeze ubu abahutu n'abatutsi bacaharira ukuntu ubwicanyi bwahitanye ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa ihonyabwoko amakuru yo kwizerwa ijwi ry'Amerika rifite n'uko mu kwezi kwa kane umwaka uza hibukwa imyaka 50 izobishize habaye ubwicanyi bwo mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri azokwemezwa ko ubwo bwicanyi yariho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu bisanzwe. Imbere y'uko ONU yemeza ko ubwicanyi yariho nyabwoko, inama nshingamateka y'ibihugu byega nibanza kubyemeza ifatiye ku byo bayahawe n'abahinga bafatikanije n'ubutungane.
Turagushimiye Eloge Wirikaneza, dushimiye kandi n'abatumire mwari kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndabashimiye mwese. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.